yeke zitshele engqondweni yakho ukuthi indlwabi ayifuneki ngoba angeke uze ube ne-stable relationship. Umuntu oshaya indlwabi umuntu othi mina ngincengi ngizothola omunye kusasa ngoba uyazi ukuthi isandla sakhe isona ntombi yakhe noma isandla sakhe isona makoti wakhe noma isandla sakhe isona ndoda yakhe. Uma usisi ubhizi uyigopolotha ngesandla kunezinto zakho oyimoshayo. Una ufana nomuntu okhipha isisu ngoba uma uphuma lento yakho yangaphakathi isisu sikhiphile lapho ngoba kuneyingane oyichithayo. Umbuzo wami uthi wena sowabulala abantu abangakhi ubuwa bulala uzwa kumnandi kanti awazi ukuthi ukhiphe ingane. Kufanele ugezwe, uma ugezwa ubone ukuthi umuthi awusebenzi ngeke umuthi ukusebenzele ushaye indlwabi. Ikhona imithi kwesizulu, ikhona imithi yes edinga isidoda noma edinga lokho kwabantu besifazana but ma kungakashiyo ukuthi kwenze lokho zama ukuyifundisa ukuthi ungakwenzi ngoba uvala into zakho. Ziqala uyifundisa ukuthi ngifuna nje kudlule noma u-4 days ngingayishayanga ngisebenza umuthi ma udlule u-4 days ugcile kakhulu emthini ubone ukuthi awukho yini umehluko emthini ozoba khona njengoba usuyekile indlwabi. Ngiyabona abantu abaningi bashayile indlwabi isikhathi esiningi umbona ngomuntu eqala ku-complexion uba uyakhanyakhanya. Ungambona ekhanyakhanya vele kuyasho ukuthi uyagquma ngoba phela uyajuluka uma eshaya le ndlwabi. So sizonibamba ngalokho abaqala abakhanya emsweni ukuthi indlwabi eshayayo zamani ukuthi niyiqhelananise nendlwabi. I-homework engikunika yona ikuthi zama ukuthi hlukana namavidiyo lawo ocansi ukuze ubone ukuthi izinto zakho zonke zihamba kahle. Uma ufuna ukusibhalela ngibhalele lapha na ku-Facebook page yami Nyanga yoDumo Mzo. Ngiyanicela ungaboni i-Facebook page inabantu abawu 5000 noma ungaboni i-Facebook page inabantu abawu 500 noma abawu 1000 akuyone kakhehlelezi.